Zuri, baby, ni balike, ni gande kagundi Makuli, baby, ni lishe, ni shibe kitumbo ndindi Ay. Unani, koleza, unani, chumbeza, unani, legeza aywe. Ukianza ganda, ni mnayaweza kandani Kwenye meza tsunami, jeneza niwe
Gawa